In the southern African country of Malawi, 80% of the population depends on farming for survival. But as the population rises and the size of farms shrink, forests are being cleared for fuel and agriculture. Recently exposed soils are quickly becoming exhausted, and many farming families can no longer grow enough food to last the year.
Sinalanga ndine mere sabuloni. Ndine nkazi wa masiye. Ndi anasa nundi atatu. Mwe watu wakalau kufutika mpaka na ufikira padakali panopa. Inayo ntakanga inali yoguga. Takati kukani njala ntawi ya itali. Kufikira panopa mene ndi kulepera kupiti sananga kusukulu chaka chonse.
Nearly all farming families in Malawi use firewood for cooking. But expanding populations have used up most naturally growing firewood trees.
Kupanda nkuni sitingatese kupika chakudya choti anangadye. Asima ya mbili ngati ine amaba nkuni. Timaba munda umene uli pakupi ndife. Ndipo ndizopya. Ambili mwa ife timamangidwa ndi enaso kugwiriridwa ndi alonda. Ndipo anthu ambiri muzi mwathu muno akupezeka kuti ali ndi matenda a HIV/AIDS.
Malnutrition and AIDS are widespread in Malawi. Many find it hard to fight illnesses because diets are poor. Meat, eggs, milk and fruit are luxuries. Life expectancy is 46 years.
Tinasonkhana pamodzi m'mudzi mwathu ndipo tinayamba gulu lathu. Ineso ndili ndi matenda a HIV. Ndimadwala kwambiri. Kenako ndinazamva maganizo ena asopano. Ndinawuzidwa nkhani ya zamitengo.
Farmers in Malawi were provided with seedlings and were trained to plant trees. These included firewood trees and fruit trees, as well as fertilizer trees that improved the soil by capturing nitrogen from the air.
Tinasonkhana pamodzi m'mudzi mwathu ndipo tinayamba gulu lathu. Tinaphunzira kuzala mitengo ya mitundu yambiri. Tsopano ndili ndi mitengo ya nkhuni kumunda kwanga.
Ndifuna kuphika nkhwani zanga tsopano.
Mitengo yanga ya zipaso ikundipasaso zipaso zanga zokwanira. Mirengo yanga yobwezeresa chonde yaonjezera zokolola zanga. Tsopano ndili zakudya zambiri. Nthawi zinaso ndimatha kugulitsa zokolola zanga kunsika. Chaka chatha ndinagula ng'ombe yanga ndi ndalama zimenezi. Ndimazala zakudya za ng'ombe kuti ndizidyesa ng'ombe yangayi. Mwanga kasopano kwa nthawi yoyamba mbanja lathu. mbuyo mwananga mangu kalira kudwala dwala ndikutokoza mulungu chifukwa choti ananga sopano ndi athanzi
The fertilizer tree system developed over 10 years is now rapidly improving soils in a country where most people can't afford chemical fertilizers. Fodder trees are providing vital food for livestock. Rural households are now growing their own wood for cooking and building. And fruit trees are providing a healthier diet.
Pano ndili pano so pano ndili ni mapulani ya sokololanga. Ndi ama zimene ndikupeza ndifuna kumanga nyumba. Ndifuna so kuenjezera ngombe zanga za nkaka. Mitengo ndi chinthu chofunikira kwambiri pa moyo wa banja langa.
A 120,000 families have already benefited from Malawi's agroforestry food security program. Planting the right kind of trees will become even more important as climate change increases pressure on farmlands and rural communities. For poor farmers in Malawi and across the world, agroforestry offers an affordable and sustainable hope for the future.